Jaya Mrityunjaya Mahadeva Mahesh Jaya Mrityunjaya Mahadeva Mahesh Jaya Mrityunjaya Mahadeva Mahesh
Shiny.